la 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 la. Ndagusaba ugaruke, wowe zuba ryanjye, kuko umwijima umaze kunyuzura umutima. Garuka babe, umbere itara. Umusugenda nagize ngo nibisanzwe, ariko uko bwije nuko bukeye umutima urakumbazayo. Mbabarira mukunzi we, mbabarira ugaruke, mbabarira mukunzi we.
Guhamagara rwibutso rwanjye, garuka nyumva sinongera. Iminsi irandemereye ndicara nkicuza, nkaguhamagara ndapfukamye.